A tēnā tātou I tātou nei, ko Tere Matthews tōku ingoa, no te Oranganui, ko tāku nei mai, te kai wakakaha. Nau mai ki Puanga.
What's today about? So it was my turn to organise an event in Ngārauru, which is the main area of my mahi. So today we're holding a rā hauora. And the thing is about Waverley, we come between two DHBs. So we invited Taranaki DHB, and here we've got Tuiora representing that area, and Ngāti Ruanui. So often Waverley community miss out on a lot of services. Sometimes they have a choice of where they can go to when they're unwell. For hospitals, either to Taranaki or Whanganui. So should they go to, our people end up in Whanganui and they're requiring resources, those resources come from Taranaki.
I'm Brenda Mafleo and I'm the GP here at Waverley as part of Te Oranganui and also down in Whanganui as well, I work there sometimes. And I'm a local, I live here in Waverley and with whānau and pātea.
Tēnā koutou katoa, ko Sharon Crombie, takawangawa. I manage the Mental Health and Addiction Service based in Whanganui for Te Oranganui, but we do come up to Waverley. We offer alcohol and drug services and we offer mental health services from the age of 8 to whenever.
Mōku, takutangu mai kā ki te au. I ngā tau kua pa'u aro no, but tēnei rā, ka ki te au, you know, ka te kite I ngā moko puna, ngā tamani, e te e atu o ngā kau mātua me ngā rangatai e rā mea, and te kite atu I e te e o ngā mea kai te waka aere I roto I kona I tēnei rā, ngā mea kai te waka atu mea, mō te oranga o mō tātau, you know, te ngōra. Ana, pai kau tērā.
Te korimako o Taranaki.